still on the ground, but spring is officially here. Red-winged blackbirds. Da 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 da. Feel chilly out here for being spring. Go in the ground and sit on the deck, thirsty.